Salbonani bathandekayo endaweni ezijiyeneyo lapho elingizwa khona sihlangana njalo esikhatini selizwi isinkwa sokuphila intshumayelo yethu yanamhlanje ithi yona isihloko sakhona ithemba lokuvuka kwabafileyo asikhothamisene amakhanda sikhulekene. Baba wethu othandekayo osezulwini siyabonga Nkosi umusa wakho lothando lwakho olukhulu. Siyabonga isipho sokuphila esisamukeliswa insuku zonke sivelela kuwe kungelambadalo. Nanti thuba elihle elokufunda ilizwi lakho, elokuhlala ezinyaweni zakho. Kulekela ukuthi angani lona leli lizwi lingasinika ukuqina, lisinike ithemba ekuhambeni kwethu ngaphansi kwelanga, ekupheleni kwezinto zonke, kube kuhle ukubana sibe khona embusweni ongapheliyo. Kungumkhuleko wokukholwa, khuleka tembele egameni likaKristu asifelayo. Amen. Ithemba lokuvuka kwabafileyo. Asifundeni kwabaseThesalonika bokuqala ngu-4, ivesi ngelika-13. Uthi nxa ebhala lapha umpostoli Paulo uthi, kepha angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabaleleyo ukuze ningadabuki njengabanye abangelalo ithemba. Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, njalo nabaleleyo ngoJesu uThixo uyakubavusa kanye nabo. Sitsho lokhu kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esiyakuba sikhona siphila sisele ekufikeni kwenkosi asiyikubandulela abaleleyo. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngokuhlokoma nangezwi lengilosi enkulu nangethilongo likaThixo, abafileyo abakuKristu bayakuvuka kuqala. Khona thina esiyakuba sikhona sisele sohlwithwa kanye nabo emafini siyokuhlangabeza inkosi phezulu. Kunjalo siyakuba kuyo inkosi ngezikhathi zonke. Ngakho ke thokozani ngalamazwi. Umpostoli Pauli ukhuluma amazwi amangalisayo, amazwi okuvuka kwabafileyo, amazwi ethemba. Nxa sinanzelela bathandekayo, iBhayibhili kulilizwi likaNkulunkulu lethemba, kungumbiko wethemba, lingumthombo wethemba. Amazwi aphuma elizwini likaNkulunkulu kungamazwi asinika ithemba. Amakhasi elizwi likaNkulunkulu ayaphila ngethemba esilithola elizwini likaMlimi. Uyazi ungakhangela ufunde nje ilizwi likaMlimi uzananzelela ukubana ligcwele amazwi asinika ithemba nxa sisaphila emhlabeni. Kwenye indawo ilizwi likaMlimi lithi themba liyinsika yomphefumulo. Kwenye indawo libuye lithi ilizwi likaNkulunkulu ithemba leli ihope kalidangalisi. Kakho umuntu owake wathemba amazwi elizwi likaMlimi wadangala. Kakho umuntu owake walandela uKristu wadangala wakhala izinyembezi. Kugcwele ithemba elizwini likaMlimi. UPeter wakuqala ngu-1 verse ngelika-3 uthi silethemba eliphilayo, a living hope, ithemba elingafiyo. UPaul nxa ebhala njalo kuTitus ngu-2 ivesi ngelika-13 athi silethemba elibusisekileyo, ithemba lenkazimulo lokuqhamuka kukaKristu esesiza ukuzokwamukela abakhe, ithemba ekupheleni kwembali Nga imbali yakulona leli lizwe isiphelile uPaulu uthi yena kulethemba elibusisekileyo gawukho umkhumbulo bathandekayo ongcwele lobusisekileyo njengawonalo ukubana kulethemba elibusisekileyo. Kwenye indawo uthi nxa ebhala uPaulu uthi nxa uKristu ekithi nguye ithemba lenkazimulo. So lindaba yethemba iqhakathekile kakhulu. Kodwa namhlanje sifuna ukukhangela ithemba lokuvuka kwabafileyo. Phakathi kohlupho lokufa. Ngoba indaba yokufa le yindaba eletha ubuhlungu. Yindaba eletha ukwahlukana. Nxa ebhala umtshumayeli, umtshumayeli sahluko ngu 9, iverse ngelika 5. Uthi ngoba bonke abaphilayo bakwazi ukuthi baza kufa kodwa abafileyo kabasazi lutho. Ubuhlungu bokufa bulathi ukufa kwemuka thina labo esibathandayo. Bese kusithi umkhumbulo wakhona nxa sebehambile usikhathaze okwesikhathi. Okuwelaphayo lumkhumbulo kuphela lithemba. Ngithanda ukukutsho ukubana kuhlelo lukaNkulunkulu kusukela ekuqaleni komhlaba uNkulunkulu wayengahlelanga ukubana kuya kuba khona ukufa. Kodwa ngenxa yokungena kwesono, isono seza sesibelethe loluhlupho lokufa olusikhathazayo izikhathi zonke. Ngiyakwazi ukubana wena lami lindaba iyasihlupha, iyasihlukuluza. Kodwa namhlanje mfuna sibheke elizwini likaMlimu lapho esamkeliswa khona ithemba lokuvuka kwabafileyo. Mana ke ngeke ngithinte lapha isisekelo saleli themba. Kanti kungani siligagadlela leli themba? Kungani kumele ungalilahli? Kungani liliqiniso? Kungani kulobufakazi? Na sikhangela elizwini likaMlimu siyabona ubufakazi esibuthola kukhokho wethu uJobe. UJobe ngu 19 iverse ngelika 25 usiya ku 27. UJobe uthi nxa ebhala ubaba owahlupheka kakhulu uSathane emkhathaza eselahlekelwe yikho konke. Kodwa uthi nxa ebhala uthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Futhi ekupheleni kwesikhathi uza kuma. Kuthi lanxa isikhumba sami sesiphelile ngabola ngaphela, mina uqobo lwami ngiza kumbona. Kuyaba le moment of truth. Kuyaba lesikhathi seqiniso nxa esiza ngilalelo themba. So sile foundation, sile sisekelo sabadala basendulo ukubana bafabelele balala belethemba, ithemba lokubana uKristu baza kumbona. Uyazi silobufakazi futhi baba prophet. Aba prophet labo bakhuluma ngayo linto uIsaiah 25 iverse ngelika 8 uthinta ukubana kwelinye ilanga uNkulunkulu uza kugwinya ukufa ekunqobeni. Uya kubhidliza ukufa. Uhlupho olukhulu mfuna ukukutshela ukubana oza lubhidliza nguThixo uNkulunkulu ngokwakhe uya kubhidliza ukufa. UIsaiah uthi ngitsho lalolo suku mhla ebhidliza ukufa izinyembezi uza kuzesula emehlweni ethu. Umprofethi uDaniel laye usinika isisekelo esihle lapho esingagxilisa khona izimpilo zethu, esingagxilisa khona ithemba lethu. UDaniel ngu 12 iverse ngelika 1 usiya ku 3 ukhuluma ngosuku lapho uMichael olawula izimpi lezinglosi zasezulwini. Uthi ngalolo suku uMichael ekucineni kwembali uyakusukuma ame. Nalolo suku mhla emayo uthi ngitsho labalele othulini oluqandayo bayakuvuka.
bese kusithi labo abathungamele abanengi ekulungeni bakukhanya njengokukhanya kwelanga. Ozihlobo ezithandekayo, silalo lelithemba, ithemba lokuvuka kwabafileyo.
UJesu ke yena ngokwakhe wasesinika manqamu ukuveza ukubana ulamandla phezu kokufa. UJohane ngu-11 verse ngelika-25 uthi nxa ekhuluma kwamanye ama-statements akhe, imigca yakhe emkhulu, the great I am statements, uJesu uthi yena, mina ngikuvuka lokuphila. Okholwa kimi loba efayo uyakuphila njalo. Uthi umngani wakhe uLazaro nxa esefile, khona phana kuJohane ngu-11 iverse ngelika-43, bamtshengisa ingcwaba lapho uLazaro alele khona. UJesu ufika athi, Lazaro vuka. Mangamu uJesu esahamba kulona lelilizwe wakuveza, wakudemonstrator, wakwenza kwaba mangamu ukubana abafileyo uyakubavusa kwelinye ilanga. So silethemba lokubana le into yi-temporali, ngumqando kaJuni, ukufa ngumqando kaJuni. Silalolelo themba ngoba uJesu ngokwakhe wamemeza, Lazaro phuma kwabafileyo, phuma engcwabeni.
ULazaro waphuma kwabafileyo.
Lona leliyana ilizwi elatha kube khona ukukhanya ekuqaliseni, lona leliyana ilizwi eladalayo, yilo ilizwi eliyakuvusa zihlobo ezithandekayo abafileyo. Silalelo ithemba ngoba uJesu wabavusa kwabafileyo. Futhi ilizwi likaJesu elifananayo yilo eliyakhuluma ekupheleni kwehistory, ekupheleni kwembali, kwembali yakulona leli lizwe. Ilizwi likaJesu yilo eliyakukhuluma, ungafunda uSamuel ngu-16 iverse ngelika-17 uthi uyakumemeza athi, kuphelile, izinhlungu ziphelile, imikhuhlane iphelile. At the end of history, ekupheleni kwembali, uJesu nguye yakhuluma. Uyaza kulamkhumbulo omuhle njengawonalo ukubana ekupheleni kwembali uJesu nguye yakhuluma.
Kuphelile ngitsho lokufa kuyabe sekuphelile.
Lithemba elikhulu, lithemba elimangalisayo.
UJesu yena ngokwakhe engikhuluma ngaye, ngitsho lemangcwabeni wavuka. Ungafunda uLuka ngu-24 iverse ngelika-1 usiya ku-7.
Ilitshe elikhulu elalivale ingcwaba lakhe, bathi befika omama ekuseni bezomgcoba ngamakha, bafica ilitshe ligiqiwe, inkosana yokuphila isivukile, ingcwaba selivulekile. Ingcwaba elivulekileyo zindaba ezinhle zivele emangcwabeni. Ingcwaba elivulekileyo litsho ukubana uKristu lamandla phezu kokufa. Ilitshe ligiqiwe, ingcwaba livulekile. Ngitsho lempilweni zethu namhlanje, uJesu lamandla phezu kwelitshe eliphezu kwakho. Angikwazi ukubana ilitshe elikubandezeleyo yiliphi. Abanye kungaba yikudangala kwempilo, abanye kungaba inzondo engapheliyo enhliziyweni. UJesu lamandla okugiga ilitshe. Abanye kungaba ngumthwalo, umthwalo wama decisions, wezinqumo esizenze izolo ezisikhathaza namuhla. Ngifuna ukukutshela sihlobo esithandekayo, uJesu lamandla okugiga ilitshe. Silethemba lokuvuka kwabafileyo. UJesu bathandekayo wanqoba ukufa. U1st Corinthians ngu-15 iverse ngelika-26, kwabase Korinto bokuqala ngu-15 iverse ngelika-26 uthi, sitha sokucina esiya kuchithwa yikufa. Uyazi ukuthi mina ngiyafisa ukubana ngibe khona kulolo suku,
Nta kuchithwa ukufa. Ngifisa ukuba khona. Na kubuthelelwa izizwe zonke ukufa sokuchithiwe. Ngifisa ukuba khona namhlanje akube isifiso sakho. Akube ikulangazelela kwakho ukuba namhla inkosi yamakhosi lombusi wababusi echitha ukufa. Lawe ube khona ukwamkeliswa impilo engapheliyo. Bese sithi uJesu kusambulo ngu-1 iverse ngelika 17 lo 18 uthi mina yime ngangiphila ngu-Alpha lo Omega. Ngangiphila, ngangifile, manje sengiphila futhi ngiphila kuze kube phakade laphakade futhi esandleni sami ngithwele amakhiye awokufa leHades. Siyabonga ukuba namakhiye okufa aphiwe uJesu, kawaphiwanga umuntu.
Uyazi indaba iyakhulunywa ukuthi kwelinye ilanga omunye umama wayehlezi lo mfana komncane. Kuthiwa lo mama nxa wayehlezi lo mfana komncane, so kuthutsha khonapho inyosi. Sibuya inyosi liyana ilokhe iphaphaphapha khonapho eduzane. Umfana lo waze waqalisa ukukhala. Umama uyambuza kathi ukhalelani mfana? Aphendula umntwana, mama ngiyesaba. Wesabani? Nansi inyosi mama, ngiyesaba inyosi izandluma, ngiyesaba mama. Wakhala lwana umfana. Kuthiwa umama wamduduza umntana komncane wathi ungakhali mfana, inyosi yona lo ibonayo ivele idlule iluma mina, udonsi lwayo sengiluthethe. UJesu bathandekayo esiphambanweni saseCalvary udonsi lokufa seluthethe. Ukufa yisitha esahluliweyo. Yikho wamemeza kuJohane ngu-19 verse ngelika 30 wathi kuphelile, kuphelile, ukufa lengcwaba kunqotshiwe. Uyazi nyathanda abahlabeleli nxa behlabelela kulezi ngoma engizithandayo amazwi azo nxa bezihlabelela. Omunye umhlabeleli ohlabelelayo eqinisa leli themba, ithemba lokuvuka kwabafileyo, uthi yena abakithi abakade bafa bayakubonwa. Bese kusithi inyembezi zokulilelana ziyakwesulwa. Uthi sibona ukusa okubhejayo. Mfuna ukukuthembisa namhlanje ukubana kulokusa okubhejayo, kulokusa okukhazimulayo, ngalolo suku inyembezi zokulilelana ziyakwesulwa. UJesu kusambulo ngu-21 ivesi ngelika-1 ungehlalayo uziyefika evesini ngelika-4 ubonakala ekupheleni kwembali ethwele ihlenki esesula izinyembezi emehlweni abantu abakhe. Omnye umhlabeleli uthi yena nxa ehlabela ngaleli themba uthi amazwi athi sala kahle phinde akhulunywa, akusoze kwehlukanwa phesheya kolwandle. Uthi kodwa ingoma ezingcwele ziyakuhlatshelelwa, kuyakuba isikhathi sentokozo. Omunye umhlabeleli engimthandayo uthi yena nxa icilongo likhala nesikhathi sedlula kofika usuku olumi njalo, kuyakufika usuku lapho ungasoze kuphinde kulandele olunye usuku. Na uJesu esesiza esezothatha laba bangabakhe uthi nxa icilongo likhala kubizwa amagama abangcwele, lami ngiyafisa ukuba khona. Ngalolo suku bathandekayo ngifuna ukukutshela ukubana siyakwamukeliswa isipho sokungafi. Siyakwamukeliswa isipho sokungaboli. Lokhu okubolayo kuyakwembatha ukungaboli. Siyakwamukeliswa isipho sempilo engapheliyo. U-First John 3 iverse ngelika-1 siya ku-3 uthi kasikwazi ukubana siyakuba njani, kodwa esikwaziyo yikubana nxa eqhamuka siyakufana laye, ngoba siyakumbona njengobana enjalo. Siyesesiya khona ezweni okungagugwayo, ezweni okungafiwayo. Nxa ngigijima lapha ukuthi ngigoqe indaba yethu emnandi yethemba elimangalisayo, kule ndaba ekhulunywayo eyodade esimaziyo owabhala kakhulu izindaba zokukholwa, izindaba zempila kahle. Udade uEllen White wayelodade wabo okwakuthiwa nguElizabeth, babe ngamaphahla. Udade wabo lo wayelomntwana okwakuthiwa nguEva, indodakazi yakhe. So kwelinye ilanga indodakazi yakhe yedlula emhlabeni. So ubhala lawa amazwi uEllen White eduduza udade wabo ngoba eselahlekelwe ngumntwana ayemthanda. Nanka amazwi mana ngiwafunde lapha ngesilungu zabuya njalo ngiwachasise ngesindebele. Uthi yena nxa ebhala ebhalela udade wabo selahlekelwe indodakazi yakhe ayithandayo. Uthi yena, our fondest hopes are often blighted here. Uthi amathemba ethu esiwathanda kangaka izikhathi eziningi ayabhidlizwa nxa silapha emhlabeni. Our loved ones are torn from us by death. Esibathandayo bahluthulwa kithi ngokufa. We close their eyes, siyavala amehlo abo. Lay them away from our sight, sibabeke emangcwabeni lapho singeke sibabone khona. Bese sithi yena, but hope, kodwa ithemba, it bears our spirits up, liyaphakamisa imimoya yethu lemphefumulo yethu. We are not parted forever, kasehlukananga labo kuze kube kunaphakade. But shall meet the loved ones who sleep in Jesus. Kodwa siza kuhlangana labo abafileyo abafele kuKristu. They shall come again from the land of the enemy. Ba kuphuma njalo ezweni lesitha. Bese sithi yena nxa evala lapha uthi the life giver is coming. Lo opha impilo uyeza obathandekayo. Nansi indaba emangalisayo ubana uJesu uyeza kwelinye ilanga mhla ezayo uyakubiza athi vukani, vukani, vukani lina elilele emangcwabeni, vukani. Abanengi abafa bemamukele uKristu bakuvuka bengalakho ukubola. UJohane ngu5 ivesi ngelika 28 lo 29 uthi lingamangali ngalokho ngoba isikhathi siyeza lapho abalele emathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze okuhle bayakuvukela ekuphileni okungapheliyo, abenze okungalungi bavukele ekuyangisweni okungapheliyo. UJohane ngu7 ivesi ngelika 37 kuthiwa uJesu wasukuma wama ngosuku lomkhosi wamaJuda, wamemeza wathi nxa ekhona omileyo ngeze azonatha amanzi. Lawo manzi ngawanatha esiswini sakhe kuyakugeleza umthombo wamanzi okuphila. Mfuna ukukutshela ukubana mina lawe izikhathi eziningi sesilahlekelwe lithemba, kodwa kuJesu likhona ithemba. UMathewu 11 verse 28, wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, mina ngiyakuliphumuza. Umkhumbulo omangalisayo bathandekayo, silesithembiso selizwi, silesithembiso senkosi yama khosi lombusi wababusi. Usuku luyeza lapha yakumemeza khona ukuthi izihlobo zethu esibathandayo abalele emangcwabeni bavuke, thina siguqulwe sihlangabeze inkosi emafini. Kanjalo siyakubalayo inkosi kuze kube kunaphakade. Umlimo lomusa, umlimo lothando, umlimo lamandla angani la mazwi engawagxilisa ezinhlizweni zethu. Umoya oyingcwele engasijhisi sodwa kodwa sinike induduzo eyeneleyo. Asikhothamisele amakhanda sikhulekele. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga umusa wakho omkhulu, siyabonga ukuzwa ilizwi lakho elinamandla eledlula inkemba esikanhlangothi zombili. Siyabonga ukubana phakathi kwelizwe elawelwa luhlupho lwesono, isono seza sibelethe ukufa, lokho kufa wakunqoba esiphambanweni. Siyabonga ngoba wena ngokwakho wavuka emathuneni. Siyabonga ngoba ingcwaba lakho livulekile. Siyabonga ngesithembiso esimangalisayo ukuba namhla uzayo uyakusigqokisa isipho sokungafi lesokungaboli. Sibusise ngamnye ngamunye esizwe wona lamazwi, sinike ukuqina ekukholweni, sinike ukubambelela singabuyele emuva. sinike ukukhangelela ukuza kwakho okuseduzane bese kusithe kupheleni kwezinto zonke nga ususiza uzokwamukela bakho abenze intando yakho embusweni ongapheliyo kube kuhle kithi lezi muli zethu ukubana sifica amagama ethu ebhalwe ebhukwini lakho lokuphila kungumkhuleko wethu ukukholwa ngoba sikhuleka sithembele kuKristu wasifelayo amen.